Inyalo bedo ni in gi ng'ol kata intiere gi rem moro, to mano ok tiende ni ok inyal timo ohala. E chenro mar ohala gi mwandu, warango gwengegi mago ma Kongowea, tainya kanyo kama iuse pi. En pi mawuok e bugo. Ma en sigand Adrian Omondi. Adrian Omondi nonyuol e kaunti ma Siaya kendo nobiro manyo yuto kachiel koda ohala e kaunti ma Mombasa. Kawuono en gi mor kaluwore kod tich motimo kata odoko ni en kod ng'ol. Mae e gimomiyo kawuono warange kendo wadaluwo sigande okonwa ni nochake e yo machal nade.
Nyinga ilunga ni Adrian Omondi Laden, Siaya County. Aja game yala. Ikala yala tilol mwanda. Kolo na wog da mundo abe manyo Mombasa koni yol manyo pesa manyo lokonyo ago kidongo ninga mungil sana en Jakababa kada sani gibiro kuma daki ama mtama beti ki wacho ni Adrian Omondi mana inyalo manyo bikos lakini ki wacho ni Jakababa te yuda mana nusu dakika. Ohala ma timo ni en ohala mar ball mar primal chumbi mondo dhano mag Mombasa nyiewo Mombasa ka yudo mar primal fresh otak fresh to nanigodo kae to luwre gi kaka wuok bil biro mang'eny to pi wuok matin. Kono naneno ni kaka pi wuok matin no to bil piyo mang'eny amedi gi mar chumbi. Koro mar chumbi ni inyalo tiyogo kaka luoko sande, luoko rok gi luoko lewni. To moro mar fresh chande inyalo tiyogodo kaka mar chumbi, not kaka mar chumbi, kaka mar modho gi chwako chai. Gitedo kuon. To pogore kidhi mbele kucho to ng'ato nyalo uso ni kube adek siling apar mano bi chumbi. Lakini pi mar fresh kube achiel en siling abich. Mano mawuok e burni. Lakini pi mar mineral tank en iuse kumoro mbele kata en kube achiel iuse 25 maduong'. Lakini an kaka mae mar chumbi auso kubni ariyo siling abich. Koro ibiro gi kube ariyo siling abich. Kibiro gang'wen siling apar. To kibiro gabich okadhi chaji siling apar. Adhi chaji apar gabich. Koro in ineni iwe kube achiel ama ibi tuom moro badae. Namba one gichiew gokinyi na giluok wang'i. Kiluoko wang'i, mano idhi tiyo gi pi. Namba two nyaka igo mswak. Kigoyo mswak, nyaka iti gi pi. To kuoduko Mombasa koni. Mombasa koni ndaki dhi e tich ma ok giluokri. Nyaka iluokri. Koro ohala ni osekonya. To aneno ka dhano tuome. Dhano tuome pile pile. Around anyalo gi siling mia abich kata mia auchiel kach kabisa to ni mia adek kata mia ariyo. Mia auchiel ka yudo kamano to nyaka odiochieng' kabiro gokinyi. Namba one nyaka achul stima kech kata ging'iew kae wan gi stima to ball ni odiyo gi stima koro nyaka achul stima mokwongo mano namba one kech pigni ndagi wuog maonge stima. Aya namba two adhi ng'iyo ni lanje anachamo ang'o. Lanje kasechamo to mano ber. Alafu namba three wawachi ni around mia auchiel mauso adei inyalo golo gimoro kaka mia ariyo ama 250 kong'eny kabisa. Mwari manyalo beti kono ni en mana nikechi sana sana wan kaka nyasaye ochwewa gi ng'ol to samoro ng'ato nyalo neno ni ah to mong'ol kende oyo kwe kwecho koro ni mor na benda goyo ni nyasaye yo kamano pilepile kachiew ga gokinyi to abilobilo kanyo tayao biga taketo mana Ramogi na kanyo tauso to gujobo gudhembo ayudo ma anyalo kano ni bas to mshara na benda kao to benda manyalo chulo ot manyalo konyo godo jonyuol benda konyo lakini kidwa chako ohala aidha ni nyaka ibed gi chee nikech nitie joma dhi nyo chunyi joma dhi nyisi ni ah inyalo joma dhi nyisi ni ah ok inyal lakini nyaka Yeah, ni anyalo kada tek kada yot anyalo. So kapag chivo na lambana nito joma tumumpi kapil tak nige, lakini ginyalo loso kora taloso gichatenda bang loso gichatenda to wayo nige pinya ka ayot. Kumagitake. Koro dwe ka dwe, to icholowa. Koro mano bende watimoga. Namba na en 07-51-132-463. Mano Airtel. Inyalo megi mar Safaricom. 07-91-50-59-84. Adrian Omondi ama Jakababa. How much I can be?